ngicabangayo mina, because man, when you think of what I need to do, I was on an international platform recently, and bebuza ukuthi two things that I still want to do, and of course mina, until kuvulwe our oral history museum, the Memory House officially, I will never be happy. It's the only thing. Ngikhanyisa ikhandela ngomthandazo somandla ngithi, this is what I'm praying for. I have achieved a lot. I have represented my country all over the world, and I really, really, kodwa angaqedi. I wish to open an oral history museum. Ordinary South Africans don't get to tell their stories, because we repeat stories about Mandela, uSisulu, banibani, Luthuli, langalibalele Duke. It's the same people over and over, and there are so many South Africans who need to be celebrated, ordinary people. That's my wish. Okwesibili, mangabe ukhuluma ngenhlobo yomsebenzi engenzayo, if I don't touch young people's lives, angimazi ukuthi uNkulunkulu ungigcinele. You understand? So when you are busy worried ukuthi abantu abakwa-appreciate, uzosala enkundleni ungayenzanga lento onansika, wakabona i-social ifuna iy'ndondo.
Yazi, lento eshoyo inkumbuza umfundisi wami, khona i-statement ake wasisho ukuthi khona isosha elalilwa ngenkemba, yabo. Ithe lisaphakamisa inkemba ilanga lashanya
i-so
ukuthi the thing looks so beautiful, abantu abaningi bebula wow, and then wasechaza ukuthi it's beautiful when that izenzakalela, but the challenge is when abantu belwa
around looking for it.
Exactly. So when you look for it, then it becomes a challenge. Yeah. I think that it gives me peace, mama, because I don't do it. It's a form when I think
it's social zingeli into.
Nam je je muntu sa osa lento then in new tool a lot of work, you know. Inhliziyo yakho isebonga kakhulu ngaleyo nto leyo. And khona enye into engingakuzwa ukukhuluma way back, ukhuluma ngokuthi isifiso sakho kuwukuthi ignite it or kwabanye abantu.
That is why I tell stories every single day. If I can wake up a story in somebody else, mission accomplished.
And njengoba sihleli manje la etafuleni singabanye babantu, kumele sirepresenta inumber nani, abantu abaningi ba-out there, abanye ngicabanga ukuthi awusoze
wakwazi mhlawumbe will never meet them. But if I can do that, then I've played the role of why God placed me on this earth. Mkhulu kabo uNkulunkulu uyibusiso. Who would have known ukuthi last born ababa umhlophe would do what I have done? Nobody would have known. But uNkulunkulu wayazi. Long before I was even conceived. Long before I was even conceived. uNkulunkulu wayazi.
Hey mama, I'm just saying sure name nje kodwa nje isibusiso esikhulu empilweni zethu.
Ngizabanga
ukuthi kubalulekile ukuthi sikusho lokho, as much as mhlampe kuwukuthi it's not something that you are seeking, kodwa kubalulekile because we know ukuthi when you are standing there are many people abathola ilento le, isikhathi esikhulu lesi esikwazi ukuthola i-shelter kuzo. So yo ma, I think engikusho manje ngirepresenta wonke umuntu okwaziyo, you know, empilweni zethu, you know, and the amazwi awekho enough, but yeah, I think you know, I think you've multiplied yourself that way.
Yeah.
And that's beautiful, you know. Yeah.
Having a chavosa, I want to see young people that have mathematics ngingalingi uze mathematics
ngiyabaleka ngibuka indlela enifundiswe ngayo indlela eqotho ebese ngizobuka thina ngihleze nginenkinga ukuthi sifundisa kanjani iy'ngane zethu ukuthi ziqhubeke zibe ne-discipline, ziqhubeke zilazi ulimi lwethu olubalulekile. Ngoba manje sekulula ukuthi iy'ngane zethu mhlawumpe kwenza isibonelo, ngingatshena unkosikazi ngoba uthisha wethu ubethi ingane yethu ifanele ikhulume nesilungu nasekhaya.
Bona laba bafuna ukuzokhuluma, bafuna ukuhleba la. Uyasola igossip yonke lezi.
Yebo. Hayi, kodwa manje. So khona nalento uthi othisha laba la iy'ngane zethu siyisa khona
ekhaya.
Kuba ngathi baphusha ukuthi iy'ngane zethu ikhulume nesilungu ekhaya yonke lento leyo. So kuzo zonke lezi zinto lezi ezishintshayo manje ungathi sibukela yonke into ngale, ngoba ney'ngane zethu ikhuluma isilungu nasekhaya sesikhuluma nazo isilungu, ukuthi mhlawumpe yiphi indlela ukucabanga ukuthi singaqhubeka senze ngayo ukuthi ulimi lwethu lubaluleke, nalezi zinto ade siyixoxa lana ukuthi kube nje nokubaluleka ukuthi sithathe ama-examples. Yebo, yebo, singaze sibukele yonke into ngaphesheya, sikwazi ukuthi ivelu yomuntu sinayo la sama-Afrika.
Umhlolo usekhaya, ingane yakho uma ungayivumile ukuthi ihlukane nolimi lwebele ayisoze yahlukane, ingane isifana nesikole. ngakhuluma sibe imbili sibe intathu sibe zine ivini ungani ngishade nomjarumane lo unomakhwezi ngamtshela from the beginning ukuthi uma ungasikhuluma isiZulu awuna right okuhlala emzini wami irent ozoyikhoka la in this house enexto kunamabhuni ngala kunamandiya it's up to you ukuthi uzohlala phibe she chose to stay in my home irent kele ubaba khwezi ngisha ngabuya esikoleni e-excited efuna ukukhuluma into ngesingisi uvela mbuke nje amphendule ngesijarumane namhlanje my child speaks three languages fluently maye wenza ama-internships e-Europe she's at home angithi maye masihamba nonozincwadi sehlasenyuka siyakonongoma siyakophongolo siyakuphi ko-harding isekhaya ingane yami akusukuthi sorry what's your name baby ena khulumani nengane angikwazi ukushumayela ivangeli lokuthi abantu abakhuluma iy'limi zesintu eyami ingane engasikhulumi isintu same thing nenhlonipho-ke nokuyiphatha kahle and iy'ngane ziyabukela ukuthi wena wenzani nale ndaba yokuthi iy'ngane azifundi iy'ngane wena uyafunda yini noma ubuka i-TV ebusuku nemini monkey see monkey do
so true
uma kwena-ke noma umzali omncane noma umzali osekhulakhulile kuphuma kwena ukuthi eyakho ingane izosikhuluma isintu eyakho ingane izofunda eyakho ingane izohlonipha kuphuma kwena akunamlungu ozokucizelela athi hhayi ungasikhuluma isintu akho ndiya lizothi hhayi gqoka into zasendiya noma umuntu waseghana uzogqoka into zaseghana kuphela ungayigqoke zaseningizimu kuphuma kutheni ngiyabonga
ngibonge
kakhulu ngalezi sizoxhumana.